ngizwayam senza iswang satan haleluya senza izinto ezifunwa inkhliziyo yami haleluya amen sanda sika Jehova safikelela kumhlabelelo uthando lwakhe olubanzi nafikelela nalapha haleluya lahluleka ke ukundidlula kodwa lasukela isindisi amen mangcwele ulela ukukholwa
hey
Amen. Ndibulela ukuba ngumama osindisiweyo owazana nenkosi okanye owazana
nelizwi.
Haleluya. Ndithi xa ndibukele kwixesha esiphila kulo kwizwe esiphila kulo ndiqonda ukuthi ndiyamsizela umama ongena Yesu okanye ndiyamsizela umama otshatileyo ongenayo haleluya ngako namhlanje ndisithi ndibulele uba ngumama osindisiweyo ngoba kwizinto esidlula kuzo athi umhlabelelo singabanqobi siyanqoba sidlula ezintweni ezinzima but inqaba njalo haleluya yeke sibangela ukuba sinqobe kukuba asihambi sodwa and then ukhona esihamba naye endleleni owayihambayo yena indlela yonke wayigqiba wayifeza haleluya wathi asikuyo amen lenti sibangela ukuba sinqobe siyine elithi izwi lenkosi yimani ngcishi elukholweni liqela intaba sezulwini ingasukunyisi amen lenti bangela ukuba singasukumi noma izinto zona zisiza ngapha nangapha abantu wayesiza ngapha akukhona
Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Linjalo. Amen Manuel. Alleluia. Athu Paulos andinazo ngondazo. Indaba ezilungile ngozi ngamandla. Ukuphila komuntu okholwa. Amen. Sifundiswa lizwi.
Amen.
Sifundiswa
uYesu.
Amen. Mama besikhona phaka ama abo bathi sibule lo mama abomthandazi. Hallelujah. Lenti sigcinileyo sigcinwe yimthandazi. Hallelujah. Senzele umthandazo nguYesu bawo.
Amen.
Wathi ndithandazela ukuba ungabasusi. Ehlabathi kodwa ubagcine kuyo inkohlakalo
yelizwe
amen mangcwele imithandazo esiyenza kwi-closet zethu njengomama haleluya ngoba umntu umama angathandaziyo angena-closet amen mangcwele funa izwi kwincwadi yamahebhere chapter 13 verse 1 to 5
amen
amen mangcwele lithi uxabisekile umtshato futhi mawuxatyiswa utsho incwadi kandikhoyo ndisibuza umbuzo ndithi nkosi yami ukuze ndibe ndiwuxabisile ke inoba funeka ndiwuxabise
kehaleluya
ntoni le fanele ndiyenze ukubonakalisa ukuba ndiwuxabisile haleluya haleluya kukuba andiwuxabisanga umtshato ukuba andiwuthanda
inkosi
ndithandazele umtshato ndithandazele umyeni wam ndakugqiba ndithandazela ndakugqiba ndithandazela abantwana bam ndithandazele iingxaki zam elithi izwi lenkosi iingxaki zenu nenza inkosi ziziseni kungomthandazo haleluya
haleluya
singo mama sine tendency yokuthi uma sithandaza sithandaza ngabanye bethu bonke. Yho, ngikuthi ngiyeni uphi? Unkulunkulu protector nomtshado. Unkulunkulu as if thina we are perfect.
Amen.
Kuzi ngathola tata. Angithandi le lena nalena ayenze nayo. Kanti sami zonke izinto ezingande happy.
Siyam.
Uthi bona ngabona into erongo kuso.
Hallelujah.
Yeah. Yeah.
Hallelujah. Iproblem yamna andiziqwala seli ezami ingxaki nezami mistakes nalapho ndiphaza amakhona. That is why ngithandaza ngisithi ndedalotata kuba ndingafanuba mna ndilungile. Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Ngokuba siwuthanda ngoba xa sithandaza sithi Nkulunkulu sidlilaya emandleni akho ngale ndlu ngesimo salapha ngebandla ngalo mthetho.
Amen.
Siphelele kuwe. Sithandazela abantwana bethu sithi Nkulunkulu nceda abantwana bethu bafika etheshiyari bangena kwiikholeji ezithile bathi Nkulunkulu sithandazele loo nto. But singomama, have we ever prayed for abantwana bethu ukuze bangene emithathweni elungileyo?
Amen, 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 amen.
Abantu abatsha ebandleni sithi Nkulunkulu bancede abangona bathathe. Kodwa ingaba ndifunde into enye ngomthandazo.
Amen, amen, amen.
Funde into ekwani ngomthandazo ukuba xa sithandaza we don't break down umthandazo. Amen, my God. Bawo kusela nomnye entweni. Ndiyavuma uthi Yesu sithi singekathethi abe sele enyazi. Ndiyavuma. Aleluya. Kodwa umkhusele ntwe mncede akenzeka entweni yintoni le uyifunayo ukuba uNkulunkulu akayenze kuyo.
Yes,
be specific in prayer.
Yeah.
Amen. Bawo finances alapha ekazithele. Thela ungathuba uNkulunkulu ngede ndiyithanda imali okanye ndincede umyeni nomi ayithandi imali itheni i-finances itheni. Then sithi ke ngoku izinto esizicelayo zithatha kade kanti we are not spare ngokuxatyiswe ngokubuthandaza.
Haleluya.
Umtshato xa kukhona abantu abawuthukayo ngenxa yezinto abazibonile zisenzeka kwemini
Jesu.
Thina basiwuprotect.
Amen.
Hallelujah. Umtshato basiwukhusele.
Amen.
Yebo, nabasindisiweyo bazenzile izinto phambi kwethu sabona mhlawumbi abantu bengafuni ukungena kuyo le mitshato bethe babona izinto but thina masingathethi same language.
Hayi.
Ukuba nawe uthetha kakubi ngawo kuwo.
Hey.
Amen. Hallelujah. Amen, Hallelujah.
Amen,
Hallelujah. Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Ngoba kuthiwa iingcinga zikankulunkulu ziphakamile kajehova uthi masibelele ngcinga wowunayo inoba ukhona ngexesha umntu ocinga ngendlela uthixo ayicinga ngayo. Ngela xesha wayilenga emnqamni ezomhlawumbi inoba ngewayekhona umntu wayithethe amazwi athi bawubaxolele ebethelelwe ngezikho banani ningcinga wayenayo asibe ngomama bahlaziyeke ingqiqo bahlaziyeke engqondweni. Haleluya.
Hallelujah.
Hallelujah.